السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والمسلمين، أما بعد. ولنك زيكا أمين مكتونيرا بروبا تايبا إسلاميك تلفزيون إن شاء الله تعالى. Lero lino tikhala tikupitiliza nkhani imene tidayiyamba mu episode yoyambirira. Mu episode yoyambirira timalongosola za zimene tingawachitire makolo athu. Zabwino zimene ifeyo tingawachitire makolo athu pambuyo pokuti makolo athu amwalira. Tidalongosola mu episode yoyambirira kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala akutilamula inu ndi ine kuti tikhale anthu owachitira zabwino makolo. Ndipo mulamulo limene akulamula Allah subhanahu wa ta'ala walipanga lamulo lowachitira makolo zabwino kukhala karimu, kukhalira limozi, ndi lamulo limene akutilamula Allah subhanahu wa ta'ala kuti tizimpembeza iye. Kutanthauza kunena kuti munthu amene akuchita shirki, munthu amene sakumpembeza Allah subhanahu wa ta'ala yekha, komanso munthu amene ali aqun liwalidaihi, munthu amene ali wowachitira zoyipa makolo ake, munthu ameneyo akuchita machimo akuluakulu awiri. Akuchita machimo akuluakulu awiri. Choncho tinalongosola kuti zinthu zimene zingatipangise ifeyo kuti tikalowe ku janna ndikotu kuwachitira zabwino makolo awiri pambuyo pompembeza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula mbuku lake lolemekezeka kunena kuti waqul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kunena kuti nena lamulo limenelo, ufune usafune uyenera kupempha dua kuti Ambuye Mulungu irhamhuma achitireni chisoni makolo anga. Kama rabbayani saghira, ngati mmene adachitira pondilera ine ndili mwana. Mmene amandichitira ine chisoni pondilela ine ndili mwana. Ndikamalira ndikumaziwa kuti mwana uyutu apatu njala imene. Ndikamalira mai yanga kumaziwa kuti mwanayo iyi si njala, utu mwanayo mwina nkozo. Ndikamalira mai yanga ndikumaziwa kuti mwana ameneyu usi nkozo iyi si njala, koma kutheka pali chimene cha muluma. Kumasakasaka zosezo ndi kufunafuna kuti iweyo ukhale pabwino. Chisoni chimene anali nacho makolo usiku wosagona chifukwa cha iwe. Bale wanga ulemekezeka, chifukwa cha zimenezo ife tikulamulidwa kuti tikuyenera kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti awachitile chisoni makolo awiri amenewa. Bale wanga ulemekezeka, mukuchita ubwino nthawi zonse pamapezeka kunena kuti amene akuchita chabwino tikuyenera kumbwezera zabwino. Koma nthawi zina munthu amene watichitira zabwino ndi zovuta kuti ifeyo timubwezere zabwino, chifukwa chonena kuti mwina zabwino zimene munthu watichitirazo zabwinozo kukhala ndalama, munthu uyo ndikukhala wolemera kwambiri. Munthu mwana kuti pasa ndalama, ife tikama mbwezera ndalama imeneyo, sizikhala zokwanira kwa iyeyo kuziona kuti iweyo wayamika. Chifukwa chonena kuti chimene ukumpasacho ndi chinthu chochepa kusiyana ndi zimene iyeyo ali nazo. Chimozimozi munthu wina wake amene wakuchitira chinthu chimene ife sitingakwanise kuchichita, chimene chikuyenera kwa ife ndi kumuyamika, kumpemphera munthu uyo dua. kumpe mpera muntu uyo dua kuti ambiye Mulungu mpase ni zabwino zochuluka ndechifukwa chake ife tikulamulidwa kuti tizinena kuti jazakallahu khaira Allah kupase zabwino zochuluka chifukwa tikanena kuti jazakallahu khaira Allah ndamina angapereke zochuluka kumpasa muntu amene wakupasa inu kuposa zimene muntu yo wakupasa ni inuyo tikatero ndiye kuti tikukwanisa kubweza zabwino na anga makolo watu ifeyo anga kale titachita zintu zochuluka bwanji sitiza kwanilisa kubwezira zabwino zimene makolo watu anatichitira ndechifukwa chake tikulamulidwa kuti tiziwapemphera madua kuwapemphera zabwino makolo watu komanso ndi kuwapemphera istighfar akuyankula mtumiku watu Muhammad sallallahu alayhi wasallama kuti uzankhani yowapemphera makolo athu istighfar kuwapemphera chikhululuko akutiuza kunena kuti inna rajula ndithu munthu la turfa darajatahu fil janna stage yake yabwino ikakwezedwa ku janna fayaqulu ndipo munthu yaza yankhula anna hadha kodi zimene zikupezeka bwanji zimene zikundipeza ine bwanji fayuqalu ndipo zikanenedwa kwa munthu ameneyo kunena kuti bistighfar waladika lak chifukwa chonena kuti mwana wako wakupangira iweyo istighfar wakupemphera chikhululuko ndi daraja yako step yako yakwezedwa munthu step yake ikakakwezedwa ku janna pochuluka zabwino ku janna munthu yakadabwa kuti a step yayi ne ikukwezedwa bwanji pamene azanene kuti ai musadabwe iyayi step yakwezedwa chifukwa choti mwana wako wakupemphera iweyo istighfar abalanga ulemekezeka tidalongo sola mu episode yoyambirira kunena kuti kuwachitira makolo athu zabwino ali moyo nzofunikira kwambiri komanso kupitiriza kuwachitira makolo athu zabwino atamwalira izoso nzofunikira kwambiri koma zimasiyana ndi zimene iweyo ukuchitazo chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza kunena kuti makolo watu tiwayankhulire zabwino makolo watu tiwathandize makolo watu tichite zinthu zowasangalasa makolo watu kumakaona makolo watu zimene zozo sizingachitike makolo watu atamwalira zikuyenera kuchitika makolo watu ali moyo ndepali zinthu zina zimene zikufunikira kwambiri kwa makolo watu akamwalira zimene makolo watu osangathe kuzichita. For example, makolo athu sangathe pamene amwalira ntchito zawo zaduka, amene wasala ndi iweyo mu ntchito zawo. Wasala ndi iweyo ngati mwana wawo. Nanga ti iweyo uli wochita zabwino. Ndi makolo awo kumene aliko sangathe kupempha kwa Mulungu nthawi yopempha inadusa. Sangathe kuswali nthawi yoswala inadusa. Sangathe kuchita china chili chonse chimene chingawojezereke zabwino kapena kupepusa mavuto amanda. Sangathe kuchita zimenezo nthawi imeneyo ndi imene ikufunikira iweyo kuwachitiraso zabwino kuwapemphera madua chifukwa amenewo osangagwireso ntchito nthawi yawo yatha choncho pali zinthu zimene zili zofunikira kwambiri kuwachitira ali moyo ndi pali zinthu zimene zili zofunikiraso kwambiri kuwachitira atamwalira ndi pali zinthu zimene zili zofunikira kuchita nthawi zonse atamwalira komanso angakhale ali moyo ngati mmene akunenera Allah kunena kuti waqul rabbirhamhuma nena kuti Allah achitireni chisoni kuwapemphera dua kuti ambuye Mulungu achitireni chisoni dua imeneyo ndiyo tiso utakupempha mai yako mabambo ako ali moyo komanso utakuwapemphera makolo atamwalira kuti Allah wachitire chisoni ndipo mukuyankhula kwathu kunena kuti Allah muachitire chisoni kuyankhula kumeneku ndi kumene kuli kwabwino chifukwa chonena kuti muchisoni cha Allah subhanahu wa ta'ala mukupezeka mozambiri muchisoni cha Allah muli kuwapepusira mavuto amanda nanga timakolo amwalira muchisoni cha Allah muli kuwapa kuwalisa manda awo muchisoni cha Allah muli kuwapangisa kuti manda akule muchisoni cha Allah muli kukalo wesa iwowo ku janna nde kupempha kwa ife kunena kuti rabbirhamhuma o Allah achitire ni chisoni. Ngati mmene ama tichitira chisoni ifeyo tiliana. Koma zimene zitikama yankula, tizizi wa kunena kuti chisoni cha Allah, sijingafanane ni chisoni cha makolo watu. Koma chisoni cha makolo watu pa ife, chinali cha chikulu, choti ife sitingate kuwabwezera pa zimene atichitira poka poka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndi chifukwa chake inundine tikupempa kuti Allah makolo tiwapemphere zabwino komanso tiwapemphere chikhululuko kuti stepe yao kujanna ikakwezedwe. Abalanga ulemekezeka, makolo adagwira nchito ya ikulu. Ndipo kusogoloku tilongosola mavuto amene angakumane nao munthu amene akunyoza makolo. Tinalongosola hadithi imene ikunena kunena kuti idha mata bunu adama inkata amaluhu illa min talatin. Idha mata bunu adam inkata anhu amaluhu illa min talatin. Akamwalira mwana wa Adam, nchito zake zimakhala zaduka poka poka zitatu. Muhadithina, idha mata linsan inkata amaluhu illa min talatatin. Akamwalira muntu, nchito zake zimaduka kupatula zitatu. Ndipo mmene muja tinalongo sola za sadakatul jariya, tinalongo sola za mapunziro amene aliopitilira kupereka zipaso. Komanso tinalongo sola za mwana wabwino amene ali akupanga madoa kumapangira makolo ake awiri. Abalanga ulemekezeka, izi ndi zimene tikulamulidwa kuti ifeyo tiyenera kuchita tikafuna kuti tipitirize kugwira nchito zabwino kuwachitira makolo athu amene amwalira. Kufikira mu episode ina ya number 3, pamene tizapitirize kulongosola zina mwazimene ino ndine tingachite kuwachitira makolo athu pambuyo poti amwalira. Ndimpempa Allah subhanahu wa ta'ala kuti atiike mugulu la anthu owachitira makolo athu zabwino ali moyo, komanso ndikupitiriza kuwachitira zabwino atamwalira. Ndimpempeso Allah subhanahu wa ta'ala kuti atitalikise kugulu la anthu amene amawanyoza makolo awo, amasiya kuwachitira zabwino makolo awo ali moyo, komanso angakhale makolo awo atamwalira sapanga anthu tauba ndi kubwelera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi kumawa pemphera chikhululuko makolo awo. Allah atitalikise asatiike mkulu la anthu amenewo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.
كن قرآنا يسعى يمشي بين الناس فسلوكك علمك نفعك ركن وأساس كل العالم مل وكلم من الكلمات يسألون عن المثال عن مصداق الرسالة.